kila la chuma muka tula na bale.
Ifesiti kulele sandi.
Tuba senmono njoke ya Malawi. Ku Rainbow Television, the program imene yaga tsukuluza lelo pa 28. Nipa 28, eh? Eh, fama date wabena umaza tawa tawa. Lolemba pa 28 March 2022. Tsukuli mene tsukuluza tsekulidilwa.
Yeah. Umasuri ndizose. Zina sana tsekulile, for this na kutsika kumbi indi cyclone, ana, maso cyclone kumbi, kutu skuru zina za kwansu.
Mubod ya mera.
Hey, ini committee ya kubu.
Public Appointments Committee.
Imaona za adindo amene akusankhidwa mabungwe osiyana siyana aboma. Kuma mwena kufika kuti awili awakana zifukwa zake awakana ngati former Auditor General akufotokoza kuti former Auditor General Lakeford Kampanje iwo afotokoza kuti amene iso ni member wa bunge la National Oil amini Robert Samafuda mziko mu National Oil Company NOCMA akananso member la wina kumeneku angane fanyo kuti ndi wakulu afolo zoti zaka 76 naona zokuti asakhale nawo mu board imene ndikuti achakwera asankheso anthu ena awiri
zifukwa ndi zimene ziziti kamatsukuluza mudziwe kuti kodi hani ikuchokera pasi. Tugamba kuti agana anthawi zifukwa mafotokoza choyamba Lakeford Kampanje ali ku boni ya NOCMA inefusolanga ndi member ya mene inefusolanga ndilo kuti kodi kulibeko anthu
chifukwa
kutonseku kulibeko anthu
mwina apapa sinkhaniso kuti kutonseku chifukwa kumene kwamenera anthu adzisankha ma technoclats adzisankha anthu posangotengera kuti mwina kusangalatsana koma asankhe anthu kuti ntchitoyo akagwiradi chifukwa apapadzobweranso after kumera kumweku kunavuta ngati appointment naona appointment ya CEO ndija inautsa mapiri pachigwa kufikira tsiku lake and the enanso ma mamemba amene anali mbodi nkhani yake imene kuti ifike pamene tiri kumera chifukwa sija nkhani ya manager ena anatola pansi kuti ndo chifukwa cha mmene CEO anapezera ntchito enanso kupangidwa implicate
tikukumbukiranso toe nana zatusa chistatement chawo anatipaso nkhani ya kuno kumapi kuti zimaoneka ngati interference kukokana kukana ndi NOCMA zimachitika kumeneko nde tikuonanso achosa munthu amene ali ku bodi kale ya ku NOCMA ndikumbweresa ku bodi ya mera kodi ku Malawi kuno anthu anatha kuti mpaka na munthu mmodzi mmodziyo akhale bodi iyi akhaleso bodi kulibeko anthu ku Malawi kuno
mpamenena odzinga kupatse funso kuti opanga rekomendi anali ndani mtsogolero wa dziko anasankha yekha kapena chabwino kwabwera recommendation iye anangosainira kuti basi dzipite mmene dziliri
osaona kuli kodi anthuwa ndi ndani amene ali mbodi
kummaliziro ndi zimenezo chifukwa chimene munthu umayembekezera pakakali pano njokuti mwina ma discrepancy ngati awa saka bodi yokuti I mean pakakali pano nkhani zokhudzana ndi fuel is a strategic commodity ndi chinthu chokuti chikangosowa mdziko mukangochiti mosokoneza pang'ono
zambiri
zimasogoleraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ni decision making ya tsogoleri yathu kuti kodi zimezizi amakhala serious modani chifukwa ngati zikufika ku the highest office in the land then kugachoko mene kuja kuti no apapa zipitewo fukwa nene membekezera zokuti mwina kupakiku akaja kubweza kudzikhala dzifukwa dzake dzokuti
ubamacho kwanira
kuona zokuti yes
kuti awawa
mina Kumadza ngonota odeji uyu ali uku the very busy.
Kumene kwatu sina fike kokai ku odeji kuti awawa kukhanga takula. Timafuna ndifunse sofunsolina ndinafunza kuti kodi kulibe kwa anthu Kumalawi kuno kuti titha kuwati wala nditu atamange tamange maboda amene wakugwira nchito kuti mpanga natizika tenga maretired mukumbukira mbuyo musoro zinachitika anakatenga retired ndikumubweresa soba mpando wina mpando ovuta kwambiri
manchazi ndikumvetsa kuti nchito izizi ndi nchito yaikulu ndithu koma kuliso anthu ambiri okuti ali ndikuti maphunziro aliko komanso ali kuthekera kwakuti apange deliver lava kuti tidzizunza anthu amene ali ku retirement I mean, kumari zilo zima zibuletza no mafuso. Okuti kodi ndiziganizo za mtsogoleri wa dziko. Koma ngati zili zake. Akulinga bila bwanji kwa kumari zilo. Tikuyanga na empowerment, the youth empowerment, as you putting it. Komanso, kumari zilo kudzanga mdziko losei. Zoona, mungatenga muntu amene. Tukuna, mwemote adzijerira uko, retirement yake. Watula pansi udindo, wafika pokuti, wagwira ntchito, wamaliza. Koma tirinaye be.
Kuba mutenga, uti ya isi mnamalize bwerera nisoni. After Zaga Zojuga, Bagati, Pasadison.
I mean,
and now we are talking about Rashin Yamata, Mene Kunja, Futiga, so and Chito. I didn't give a degree, our Hungo Ninia, Hungo,
and there, apart from Ujabo, so and Chito, Omano, we should look at the empowerment. You would, as Yamata Utawa Kubiota, to call the helm. Yokuti kukana upa modzi wopanga zinganizo zikulu zikulu za dziko lawo chifukwa anthu amene ali nyamata akuyenda kutadziphunzira kwanthu akuluakulu indeed koma akuluakulu kuti so they are active osati ukatengera munthu wokuti I mean apapano zikukhala kuti tikunyazitsa anthu ena pamene zinganizo izizi zimene amene kuti aunikire kumayambiriroko asanafike popanga zinganizoyi for if you're settling for a retired person and if you kufika aphungu dzinotaka madu Hanga di mumuza na uyu wabula kwambiri ndi nchito we I mean taona koma zinthu zijogera ku the highest office
timafuna tinene kuti mena na kodokozera nzanga kuti pena pake tatieni tikhale serious kuti tikuendesa dziko tikuendesa anthu 18.5 tikuti 19 million
taona the irony apapa aphungu akumana 2 days Saturday, Sunday, kupanga confirm anthu amene anawasankha ku bodi ya mera. Ndiye kuti mtsogoleri wa dziko abwererenso akasankhiswa
ndi. Akayambireso kusankha.
So, I mean, taona ni mitsogoleri
yake. Tipezeso tsiku lokuti apakiwa ayambeso kuwaunikira anthu amene wawa. Titakhala kobwanji serious poendesa zinthu za dziko lino.
Kwa basi.
Izi zomachita kuti apaki abweza munthu pazifukwa zosamveka bwino ngati izizi chifukwa ndi zifukwa zimene silinganene kuti oh yes
I mean
izizi ni anayesesa kuntunda aku kupeza mphawa koma paki mwina yapeza pena pake no
ndi kumakondo chula
we can do better
ndi kumakondo chula chula kuti the highest office now if aphungu akutaka kuunikira zinthu zimenezi kuma zinthu zakadutsa ku the highest office and ukafika ku highest office ndoti kunali ena ake ukuku anasankha
processisizimangofikiotiogoleiutpabwera
ena kuti mkubwero mengu ndoti komati ifeyo timaona ngati anthu akanakhalao
kuli maadvisor kumeneko
kumeneko nde tsogoleriso naye kudzayangʼana list kudzati yes
basi idutse imene ipite
kodi criteria yake ndi appeasement
tikumagwiritsa ntchito zitiziti pomasankha maudindowa
chifukwa I mean like how you're putting it you lightly putting it we should settle for competency yanthu we should settle for okay sinikufuna kuti mwine akungosankha munthu chaka chino chaka cha mawu ekhasa dzidomanino ndi yayi incapacitated kuti ndipitirire come on We need the anthu they should live to see even their decisions. I mean, akhala kupanga mabodo osiyana siyana kapena mabungwe osiyana siyana adziko lino. And that one, I mean, tumayenotso kuti kangapo konsefata unaponso sikoyamba kuti pak ibweze anthu padzifukwa ngati izi. And amenazo kuti office ya mtsogoleri wa dziko aphunzire mbuyo kuti izi zinachitikapo. Anabwezapo ena kumene kuti yayi. Kumano kanga titu amini awawa sali kwenye kuti ndakula akulu tasanga nyeni pano
this
same old guy
ndikuti ndikatsukuluza tilibe nthawi yopanga masaji kulakwitsa kwa anthu Tinene pano kuti pena bage tikuendeleka osatiso pena bage koma we have to be serious tizikala serious pochita zinthuzi and tizidziwa mene mwanenera kuti if we don't feel it's a strategic commodity
tsoka lake
kumbera ndi bungwe ndithu limodzi la mabungwe akulu akulu kwambiri mudziko muno
tsoka lake merayo has been at the helm pakati pa center pa drama kwakanthawi tsopano taona report ya ombudsman the lead one is mene na akula kufika kuti mera the chairperson wakalewuchi katenga injunction nkhani yokhudzana ndi mkulu wa mera kuti isapitirire pakakali pano mera kudza ena kutula pansi maudindo nkhani zake drama yokhayokha apa drama yomapitirira bungwe limene likuyang'anira strategy commodity
musaiwale kuti pofika a president ndikusankha bungwe kunalankhulidwanso kwambiri kuti pakuyenereka pachitike china chake kunkhani ya fuelwe chifukwa tikangolengelera zinthu zifika wesu
pamene kuli mafiezi kuti mina fuel atopeza zoti mitengo yake yakwera kwambiri tikufuna kufa andura ndikupanga pushu tikufunika bodi chifukwa bodi ndimene itandize kupanga dziganizo zolongosoka chifukwa tikachedwa tipezeka zokuti situation sini jimati madzi afika mbaondo pameneyo umagona endi apa
zikubwera ndikumadza bweretsa so
chiganizo chokankhira chija koma opanga dziganizo achipanga mbali nayo
ngakhale chiri chiganizo chokankhira koma anali ndi nthawi atsogoleri kuntunda
iye pameneyo ndu
pathatu mwezi tu
inde pameneyo ndu fa kukankhira kwakamini kuti there was a bush malawi yazeta ichi tachionani
tasankhani kodi
ichi tachionani
zikumaoneka ngati penda pake anthu kunja akuona ngati kuti kutsogola kupenda pake kumachitika kugona nthawi zina zake kumapezeka kuti kukuchuluka anthu kunja
wakutera
chifukwa ukafika pakuti anthu kumachita kukumbutsa kuti tapanga ndichakuti chija tapanga ndichakuti chija zimasonyeza zokuti pena pake
ntchito yako kubiwa ntchito yako makanga kuti mwina make mwina yakuchulukira kumene before yakuchulukira anthu amabwera kudzokumbutso kuti atsogoleri kodi soti mmafunika mutachita chakuti
kodi ukakhala tu pampando kuti wewe ndi mtsogoleri ukuyeneka kuchita ziganizo zina zake anthu nkuchita kubwera nkuzakuti akasa kuti komatu muchita kuyenenga kuchita zakuti zimatanthauzanji pachamunati ya sindina zimatanthauzanji
ndakuti yakuchulukira
yakuchulukira
ndakuti ntchitoyo yakuchulukira komano mwina zokukumbutsa zake ngati kumayo zokukumbutsa kwake nkhani zake sizafiwa kumalawi anthu sabwino rawo kumbutse nkhani ya fuel kuti mwina ziganizo zimene ukupanga zikuyenda kukhala on point ziganizo zimene ukupanga zikuyenda kukhala zamanja awe nkhani ya fuel no chifukwa dziko lathu tikudziwa chinthu chimodzi chimene chimapanga drive the economy ndi fuel ndipo ndi chinthu chimodzi chimene dziganizo ngati zizi kuti pakhale kuchedwa dododo ndiko bobobo kuku kupangitsa kuti kuchitike zinthu zina zokuti no kumaliziro the appointing authority itokaa kuti no anthu angwiro zadzala kuti koma mukuti mukupanga zokuti is it to our best interest chifukwa kumaliziro inomwaonapo ma strike ngati ama truck drivers tsiku limodzi zimene zimachitika or even mafuta walipo kumene panic imene imakhalapo kunjapo zimene zimachitika ma filling station imodzi zimene zimachitika anthu amakanika kuyenda zolongoso
nde nkhani ndimeneyo a park akutera newspaper park rejects two in mera board tikambe kuti izi zisamachitike chitike ya tisamazione zikuchitika zifukwa zake zizikhala zomveka bwino mene tafotokozera muja kuti akana panavuta ndithu koma kuti iyayi awali mu bodi iyi awa Malawi is big. I mean, we have okay. A lot of people.
Malawi is kind of very obvious. Kuti anthu ngumenoti iya uyu aliso. Ino mesa osankhidwa sama amadutsira ku office yomwe.
Takambakale kuti tili ndi achinyamata ambiri mdziko muno.
Ndikuti tayamba kuti akuna kumama. Amene ali kuna kumama. Amasankhidwa. Office yake yomweyo. Yakwa mtsukulu
wa. Kapena naiwala kuti dzina lawa liliso. Kapena hatu mwina mkotea.
Yeah, paja tukuti ndekuti za kuchulukira paja.
O za kuchulukira, osata kugona. Za kuchulukira.
Mwina.
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 Titero.
Yes.
Kuti za kuchulukira. Komano nkhani ndiyo mwini.
Yes, tumalize iye. Koma nkhani
ndiyo. Ndi sindike kuti. Tatie ni tuone achinyamata. Amene ali kunjapo. akungoenda mapepa hao ena panachita pofika zimbiri pano mvula ndi mafladi wazafika ponyowa pokutha akusowa nazo kulowera titaona kwa ameneo kuti kodi kuthekera alibe kokudatha kukankha zinthuzi achinyamata ndithu amene ali ndi zaka za zoyenereka zokuti mwina sikuti
sikuti nchotifanya kuti chamene achinyamata koma ali ndi upangiri
ndi kuthekera
it doesn't look good I mean taking people retired I mean apa wina bidon apaki ndozanota koma tu wachipulilei wakula
1 million job ija timaona ngati kuti ndi 1 million job kwa achinyamata amene alibe ntchito osati 1 million job kwa anthu amene anagwira kale ntchito pano anapuma tikadya muleso amene aja tiapasenso malo
sizoenera
amalawi kunjaku ali ndi chiyembekezo chochuluka kwambiri kutosa alliance chiyembekezo chidakalipobe sokuti chinatheralo chidakalipobe ndipo malonjezo aja amalawi akuyembekezerabe kuti akwaniritsidwe muzaka 5 minutes
malonjezo zake zikakhala idzidzi ndi zimene nodzidzipereka mantha chifoka ndi nthawi ya munthu makhoti you are anticipating kumaona chabwino there is a foundation imene ipikidwa kumaona pakamubwera dziganizo ngati umatha kuona kuti koma mwati tikuika foundation ikapena tikupanga zokuti zilembereke kumene tikumeka ndiona ngati
timwere madzi tibweranso posta chedwa pomba
Kila la chuma muka tula na bale
Nifesi tikulele tani
Namba lala hatenke sana mama
Ife watu ni kuwanera
Kila na kubahaya mbaku mundula mama
Mimika ni muyaluke
Kila la chuma muka tula na bale
Nifesi tikulele tani
Tawula ndraninso ku program imene iyaka tsukuluza pa 28 March 2022 pompano pa Rainbow Television.
Yes.
Timagamba za ku Mirabord. Amene awira akani abwezedwa kuti awatakana pasifukwa zwinzi zimene tafotokoza kuti ena ali mu body ina kunokuma. Ena akuti zaka zawo ndithu ndizochuluka.
Sure.
Ndikukhulupira zokuti zamveka. Kulikuluko Panopa ndikukhulupira zokuti mtsogoleri wa dziko sakuonera program iyi paka nali pano chifukwa ali pa mseko.
Waina kuonera.
Mwina nthawi ina yake. Koma ndikukhulupira zokuti ena amene amamulangiza iliponso pa
Facebook.
Nthawi ina yake apeza aona. Kuti chonde. Tayang'anani ndithu maso kuti achinyamata ku dziko kuno. Akudikirira kugwira ntchito kuthamanga kuti zinthu zisinthe mdziko
muno. And talking about the president and his vice, we know zikuone kuti akhala pa ntchito ndithu
ndichifukwa ndanena kuti ali pa msewu
chifukwa padakalipa mtu unena kuti masana adzuwa lalero akhali ali
kuthyolo a president a HE ameneo akhale ndithu kuthyolo a vice president akupitilira ntchito yawo
kubanga inspect my forms mmene akuyendera ukaziyangana nkhani iyi Katsukuluza singati mbele nkhani chifukwa ndi nkhani imodzi imene anthu akuyankhula kwambiri fa waona njelist ya mmene ilili program yochokera ku state house kuti mtsogoleri wa dziko akulowerawo mtsogoleri wa dziko akutere ukatione zinthu zina ineyo ndikulephera kumvetsa bwino lomwe mwina kumbali ina
musanapitilire akumafunsatu kuti kodi mufuna angokhala president angokhala state house asingoyang'ana
nthawina yake anthu atayankhula kuti mtsogoleri wa dziko akuyenda kwambiri ananena kuti wayimitsa kaye komanso anayimitsa ananena kuti akufuna aone kaye zinthu zina ndi zina aone mu office
ali ndi ntchito kulimene akufunika kugwira
anayankhula zimenezi of which akatswira ananena kuti ganizoli mwina ndilabwino koma anakafotokozanso kuti mpaka liti chifukwa mmene wangodzambatukira pano pomtsogoleri wabwera mokwiya kwambiri ukati uone mmene akuyembera anali ku planta ku university of planta senior anali ku mapemphero kwa kambala dzadza kundira ndi ku planta lero ali ku zomba uku ku tcholo ayenderenso ku zomba uku afike m'mango chimwe yes kumbali inake
akhalenso ali kuno
koma ineyo pamene ndikulephera kumvetsa crop inspection pali kale already report yonena zokuti zokolola za chaka chino zitsika ndi 14%
Ena kunja ku ena majero kuti that's a very big insult. Ena kunja ku.
Chifukwa crop inspection
kuti alimiwo amva bwanji kuti pali report kale zikudzuika kale kuti kunja kulizotere mtsogolera bwere mpaka na the whole president abwere aendere ndithu
crop inspection after zikadzuika AIP yatakachino it's a fraud. I mean, it's a fraud. She for man is wrong at the I mean, man is wrong with the money and her old it's out. You just ask her away. You telling that you put it in a winner, then that you obligate. I mean, the money that you put it, my foot will end up in 8 minutes to go and see what you got. So, my foot also put in a market today, when I went to the assembly, the money that you got a good one. Think I'm be out of our homework. Ngati AIP ndikufuna zokuti ya chaka chino chaka chikudzati forward
imakhala simukona kufunikira kuti mtsogoleri wa dziko apita kaitene
maripoti itu atulandira chokera kuti district level amalandira maripoti atakulandira kumva ripoti onena zokuti
musazungulire zungulire
kumene inandiona kuti sikoenera amena kungolandira maripoti and ripoti onena kaloredi kuti itatsika ndi 14% dzifukwa dzake tinona cyclone ana cyclone mukombe komanso mukati muone ine ndikuona ngati so AIP nayo kuti isinende bwino yapangaso contribute izizi nzinthu zoti tikanangamba kukonza kwina kuso kumayanganira kuti ma floods imene akumachitikira ma cyclone imene akubwerera ndeti pange bwanji kumbali nayo ndoti we should engage na dodma kuti tipanga bwanji kuti mavuto alipo asakhale kuchifukwa I mean it wouldn't take
fuso nkumati zimene mukunena inuzi mukuganiza panozi kunali bebo kulibewo uko kubomako anthu amene angaganize zosezi chifukwa tuchina chimene amalawa akweneka adziwe mtsogoleri wa dziko asanapite kumeneko ndiye kuti kunali anthu kunjako amene anapita
maadvisaso
ena kuchokera kunduna kumene kwa zaulimi anaendera ndiye kuti kunali timu kuendera kuti kodi mtsogoleri wa dziko akaendere pati
apite pati sibali bosa angafika
sibali bosa pamene angafika
ubuntu ukatuone umbali naye maadvisa
ndalama zina zimenezo
maadvisa akalamu akumuza kuti mtsogoleri apapa ndiye kuti ndi presence yanu apapa anthu kuzomba akuone anthu kumangoja akuone the southern region adziwe zoti mtsogoleri wawo alipo I mean ukatuone mbali naye ndi nkhani yakuti ndala yayikulu anthu aone kuti mtsogoleri wa dziko alipo komano ine ndimaona ngati kuti padakali pamaoko sinthawi yokuti mina mtsogoleri wa dziko afatse kwambiri ndi PR job kuti anthu amuone anthu adziwe zoti alipo dziko la Malawi padakali pamaoko lili mmavuto ambiri
akumazanena tikuchokera kutonse kuti servant leadership jandeizi
inu
ndeimene
servant
mtsogoleri kumapita kuti azikakhala pafupi ndi
anthu kodi tu Amalawi ineni manena kuti chimene akufuna sikuti adzikhala close ndi mtsogoleri kuti mtsogoleri chomamaona chonchi I mean Malawi akhala akuyiwala zoti mtsogoleri dzina lake wa mtsogoleri wa dziko ndi ndani koma kudya katatu kuja kukuteka magritsa ja Africa connection aja aliko free water connection ija iliko
munthu 1 million jobs
fedeleza
mtengo ujanga kamba uja
I mean why munthu munthu afuna kuti aone mtsogoleri wa dziko kuti zajani Mwona ngati mtu wa Malawi chimene akufuna pata kalipa mtoti yeye akale busy umoyo wake zimzoti zimpindulile za economic significance pa moyo wake osati I mean dzuwa la lero mtu adzituluka kumakati mtsogoleri wa dziko ali uku nkumaka kambirana
crop inspection
nkumaka kambirana kuti no kodi chabwino mundawo simunachite bwino chifukwa ninji mtu chakumaka naye noti iye afetereza nampeza moje
ula inayamba moje ula chaka chino cyclone gombe komanso ana
I mean izizi ndi zinthu zokuti mmaripoti zipo kale
koma abale
pena bage ine ndiona kati zinthu zina zake
pena bage ndi ukafasa mdziko muno umaseka koma ntima ukuwawa kuti
kuzi cha Robert ndi kama kondo kanene kuti tima dzakangati ka drama group kuti zimene tikupanga zokuti tingosangalatsa anthu
Malawi drama group
yes tingosangalatsa anthu oona kunja kuti okay So anthatoka serious kupanga neglect their priorities mode kifuwa ineyo ndiona kuti I mean ngati our agriculture being an agro based economy timene kuti kungani agriculture tidzikhala very very serious and in fact mina kubwerera ma cycle mina akambi mene auchitikira ma floods iwo timene kuti tidzilingalira kuti irrigation tifika nayo bata chifuwa you look at mene kulini ku I mean ngati lower shire they've been devastated. Wambi, koma mwina kumagadisa na kuboma, kodi tia pangabanji empower antu, kuti, alime kumine. Fwa, I mean, reporting that naona Cornelius, au kambodi, 9 irrigation schemes, emene ni ndari, mwagosa 100. Umwe wa wasuri, jimozi, mozi, jifo yote, mbeu, ndi, equipment, imena madalida, zonse za bida.
Kodi rupena umaona, kuti kodi kuenda kwa president hu, apa, tibeleke mawaga zawa, na tuzuzodi, tisa maone ndalama, zimene zuguloa. Koma tika ona mamilioni na mena matuluga mtsogoleri wa dzigwa ga maenda apa we are talking of 9 irrigation schemes ari mikunsanje kwa kuvutika kuchita kulira kuti panopa siri kudzwa kuti titani sima pipe zathu zopopera madzi irrigation zili matope panopa za kuongeka unongeka you can calculate kuti kodi ndi drama zingati ndi mamilioni angati kuti ali mamene watandizike mubeza they are talking about 10 million 15 million, 20 million. And look what Maulendo Amena President Abuyenda. Masiwa we, Abuonga Mamilio Nangai.
Of which,
more than his many money, Mabufuniga would be Ango Pasa would hand these goodies into Zambia.
Kustela Usi would Jamaka media team. Amena Jamaka won as many at Ranghani, Mumbazo Fari Tanghani, Zosindi Ganghani, Zukuleba, Zmenez in Zuguruga. Komatsoka na makondo panga lebo iyai awanga kuja ni awa
awango tsutsa amazolowera negative
ni mona ngati kuti kolopanopo osa without necessarily kufika ku lower ship the media houses in Malawi will paint you a picture
amazing
kumelo atsogolera katopanga ziganizo zamomwe anga thandizire
kodi tu sekwa kuli makonsole yani mafuna
jero kumene kuja kumakhala director of information kumene kuja okuti atakubereka uthenga wonse kuti amene kumene kaso nthambi dodmait imeyo kambira pa district council ikubereka malipoti kuti mmene zilili kuno ndizi mtsogolero wa dziko mkupanga chiganizo mkuthandiza akuyanga nazo zinthu zina koma izizi zokuti mina make tidzikhaza kuti chiri chonse kuyamba kuti tikaonekai I mean we have 28 districts
afuna agwiritse ntchito kumeneko musaiware kuti sabata yathali nyumba ya malamulo yadutsitsa budget and pa budget pacha munaona drama zimene zapita ku state house maona ndithu drama zimene zapita kumeneko ndikhulupira kuti zina ndi zimene zokugwira ntchito zimagwira ntchito m'maulendo ngati amenewa
Koma tsoka lake kwa poenda pa mtsogolo wa dziko lino nkhani nsimuli mafuna ndithule poenda mtsogolo wa dziko amakhala zitetezo chuchu kumakhala malawansi kumene kumakhala bomvoyi kumene maulendo onsewa ndi muna ngati
tikambe kuti mtsogoleri sapita yekhayi
yayi
sizingati
mamiliyoni ochuluka
ndi maminista kumeneko amene akuyeneka apite minista susangapite yekha
ndiye tsoka lake
maministre mukapeneka matumuke anthu apelekeze minista
So kala kuma pesa so minister wino ndi sizikumkhudza dzimedzo ufuna kungoonetsa support kuti bwana nyamata wanu ndilipo
bwana ngapita yekha pamaso
pesa wino zadzika chakutali tali ali kumene naye akuendera minda kuti iwe olivi ndi makonsenza opereka alimiwa iwe supanga address kali konse kumangofuna kuti amuone ogwira ntchito kunduna kwake kumeneko achitetezo kumeneko ino dzikodu akamati likutukuka kapena lobwerera mbuyo ndi dziganizo endi dziganizo zina ngati mene zochitika apa pano suti ndizothandiza kwengweni
nkhani ndi imeneyo mtsogoleri wa dziko ndithu kuyambira sabata yatha sabata leseino akhalanso ndithu akuyenda malosiyana siyana alakhala vice president akupitirira ntchito yawo ija anaendera mzigawo zonse zapakati ma reforms endi tinaona kuti madera ena amati ya izinthu zili bwino koma kwambiri madera ena amanena zokuti ayi ntchito chichewa chake chomveka bwino nena zokuti ntchito ikuoneka ngati kuti ikuyenda mosisitika ma reforms kumeneko nde sabata ino tikhale tikumvanso malipoti
ndizovuta kuti umve mwina kuti olo achiti mavomereze ndithu mwina zoti sidzikuyenda chifukwa ma reforms iwa I mean kumali zilongo ngati mayangene mbali nayi is a politician ende ndi munthu mmodzi amene wakhala kuyankhulitsa za ma reforms Chifuwa ma reforms imene timayanku amini kuchokera mu ila TPP kudzabwera ila inayi ya tonse kudzayankhula za ma reforms mene amayankhulira nzimene ankamayembekezera chifukwa zokuti anthu ku civil service amalandira service ya midioka yokuti yongoti iyi gaya anthu amadziwa ende akamawuza za ma reforms zoti kusintha kagwidwe ka ntchito ka boma zimapanga excite anthu ambiri chifukwa ngati ukufuna kuti kaya chimene ukufuna kukalandirecho umego woga kare ndi I mean additional patience ngapita mu public kuboma akuma ino funa uzimu ina wapadera kupanda apo bi ndito sizikaenda bi nde ogamamba zama reforms ndi zimene timafuna kupanga achieve nkumafika ntawi zifapa nobudu ndo kuti this is the 7th year of the reforms upani bizantara TPP kubwera pa dzaka 7 ya ma reforms ino mungaloze kuti kuma reforms iwangati tapindula muna ma areas awira awawa ndetakanga
Chawela chirima on the road. Umuso nimene kumalizira program yathu ya Katsukuluza pano pa Rainbow. Lelo lolemba pa 28 March munali ndine Leah Malekano komanso nzanga pa
24 Ndima.
Piliza nkone ma program otsatira pano pa Rainbow.
Kila la chuma muka tula na bale
Nifesi mikulele sani